Ake se uphoze sihlobo sami njengananguya lohlabela kwencwadini yethu ihlabelelo lothi mphefumulo wami thumisa simakathe nako konke lokukimi akuthumise libito lakhe lelingcwele. Ake se ube ikwaya uwethwana nje mema lokukuwe kunemlomo wendvumiso latawuyiva nkulunkulu ayemukele. Kwangathi leyo ndvumiso beyingavula la bekuvaleke khona, ivale la sitha besivule khona. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle, lamhla sisithola encwadini yalokhu asahluko 4. Sidawucala khona kufunza kuverse 1 sigcine ku 2. Jesu wabuya eJordane asagcwele moya longcwele. Moya longcwele wamholela ehlane lapho alingwa nguSathane emalanga langemashumi lamane. Abengadli lutho kulawo malanga, kodwa indlala wayiva ekupheleni kwawo. Tindo lengifisa sitinake la leti tawukukhanyisela kahle liciniso laNkulunkulu kwekucala kuthi Jesu wathi magcwele moya, moya wamholela ehlane. Lihlane akusi indzawo yebantfu laba weak noma labonile, kepha yindzawo yekuceceshwa kwemasotsha akaNkulunkulu, emasotsha akamoya. Lapha Jesu asagcwele moya asiva kuthi wangena esontweni leligcwele bantfu, wafike wakhuluma tilimi, kepha wathi sekagcwele moya, moya wamconzisa ehlane. Nkulunkulu akakubusise kulelo hlane, ungalithathi ngekuthi lisicalekiso. Angilathi lihlane lokulo kumbe lenda utive uwethwana, kumbe lenda ube netinyembeti nelusizi, yati lihlane it's your place of training as a soldier, njengelisotsha laNkulunkulu. Kwesibili siyabona kuthi kulelihlane kwabe sekuchamuka sitha sitomlinga Jesu. Sangena njani phela ngoba iBhayibheli lithi ningamniki Sathane indzawo? Enesiyati kuthi kunika sitha indzawo etikhatsini letinengi siye sicabange ukuthi sono sethu. Kepha la cha, Jesu akonanga sitha sangena ngemavi lakhulunywa nguNkulunkulu ngesikhathi abhajatiswa, ngesikhathi kuvuleke emazulu uNkulunkulu akhuluma athi lo yindodzana yami. Sitha sathatha lawo magama saya kuJesu sathi uma uyindodzana yaNkulunkulu khuluma kulamatshe. Sitha sitawusebenzisa livi lovako ukuthi uNkulunkulu ulukhulumile kuwe. Sitawusebenzisa livi lesiprofetho. Sitawusebenzisa livi lembono uNkulunkulu akunike lona la kwembulele lona kuthi sikuhlasele ngalo. Ngako ke ungaphike kuvuma tono nje mawuva kuhlaselwa sitha, ngoba kulokunye sitha sisebenzisa liqiniso hayi sono kuthi sikuhlasele. Ekugcineni ke phindze unake uNkulunkulu bekunguye ngamoya wakhe longcwele lowenda Jesu waconzana nesitha lesingusathane. Bekungasi Sathane lohlasela Jesu, kepha uNkulunkulu bekahlasela sitha ngaJesu. Ngiko waya wabhekana nesitha asagcwele, ahlomile, waya ukubhekana nesitha. uNkulunkulu akafuni kuhlazisa wena ngesikhathi ubhekana nesitha, ubhekana netilingo. Usuke akubeka njengelisotsha athi mntwanami hlasela, shaya, galela, sengikuhlomisile. Hlazisa sitha, hayi ukuthi sitha sisuke sitawuhlazisa wena, cha. Kepha uNkulunkulu uthi mntwanami njengalo sengikuhlomisile, shaya, wephule elithambo ufahlade nyalo sikhathi sakho. Ngakho ungesabi mawubona kulingwa, ubona ngathi kunetimo lekungazuthi ngetulu kwakho. Yati ukuthi uNkulunkulu emandla akhe aphelelisiwe kuwe. Ngeke kuhlaziseke wena, kepha kutawuhlaziseka sitha. uNkulunkulu nguye lothi hlasela, nguye lothi sitha, ngiso lesitawukhomba umuntu lonetshwala kwasho bantfu. Davide wahlasela Goliath emva kokuba sekagcotshiwe. Nawe ugcwele moya waNkulunkulu, ngakho ke you are going to win. Utawuphumelela noma kanjani. Amen.